Mdishani bonse mwe bana bakwalesa konse kumle mtambila tuye totela sana sana lero kutotela lero sana mwebeni mwebantu ifyo mwachita tachidi changu kero na mashuwa kutotelela mwatatu kweta ilero Free SD Element Movement TV ya afisha 5,000 subscribers tuye totela sana tachidi changu ilero kutotela kukalamba kulea na kuli awa chita edit ama semonzi awa chita rani ilia channel ba brother Christopher Kansungi ba digital evangelist tuatotela sana sana ba Christopher elio tuatotela na bonsa ba konkai channel kufuma filmu ya pangiro kufuka na ino mshita tuatotela na ma pastors na ba kemba bonse avali kwata kutila tuagula shirienye mbo na ma simons tuashiposa pa YouTube widaine then abantu bakonka tuletotera abakonka I channel bambi bari ku Israel bambi bari ku America bambi bari ku England bambi bari munchende shale kanalikana tuletotera sana mwe bana bakwaliso tuletotera sana sana tachiri changuka tuli panka sashenu kunkula trentu chite invite na bambi abanisu pakoba tubashite subscribe kira bale chita comment pama videos lelo nuku ya chita like tuwa totela ine na bonse abadi Free SD Element Movement TV ne womo nsuenu Evangelist Davies Simukonda ilio na ba Christopher Kansungi abashita edit ya maze mwenzi nuku ya chita rani guno chani upakutila mbile tamba wino tuwa mitotela lesampale.